Pila.
Hi, Nomia Pila. Igomela Minina. Utozani Gurasoli. Mamas Bay. Namisha Jess or Kopesananan. Hinda Magash M. A pump which is called as Kubegging, so that it would be the garden of Kulego, CD of the Dari Creature. This is a meat. I guess today.
Mutado nunca baba
luba.
Isso é o que é ekhethele ke uma usujoinile kunelo umuntu ozothi get help. Ukulingana kwale mali ke othatha. Siyabaluleka ke abantu labo kwa Triple M ukuthi asifuni ngoba asifuni ukuthi usize umuntu ekhaleni. Sengifake yonke imali yami ka Triple M angisazi ukuthi ngane sozani, angisazi ukuthi ngane sozongena ngane esikoleni. Angisazi ukuthi ngizobisa kanjani. Asifuni umuntu athathe imali yakhe yokugcina. Aprovide ngayi-help. Sithande ukuthi asebenzise spare money. Leyo mali njena e-extra. Abesiyakwazi ukuthi ayisebenziseke lakwalokuzane kwa-Triple M. Lakwa-Triple M-ke kuba kukhona isikole bafuna kuba yi-guide. Lakwa-Triple M osejoyinayo isikole simahhala, awufunda mahhala, awukhokhi ngisho isenti. Kuphela wena into ofuna ukuthi ube nayo, kufanele ube ne-Skype, u-cellphone yakho. Ma usunaso-ke Skype-ke. Usuzoba negroup-ke, usuzothi uma sekuvela intokozana kwi-personal office yakho sekuvela isikhala kwigroupu, ungene kwigroupu. Isikole sakhona sibe u-10 days kuphela. Uyaqala ukufunda, eyithi ntambama, ukuze kube nine kwese sikhathi. Njalo ama-task akhona ayavela njalo, uma uphasa-ke uphasa-ke uqeda no-10 days. Suzoba yi-guide. After 21 days nje, plus or minus 21 days, zobe usuyashintsha i-status sakho. Ngoba ngalesikhathi usajoyinile uprovide i-help nje kuphela. Ngaleso sikhathi usajoyinile usaprovide, will you participate? Uya participate. Kodwa uma ngabe ene usuprovide i-help, usujoyinile-ke usukwaze ungena kule sikole uyakwazi ukushintsha i-status sakho-ke bese usuba i-guide. Ukhona nombuzo? Okunye-ke futhi-ke lana kwa-Triple M uba ne-personal office kwesikhane la uba ne-office lakho kune-office lakho kufanele ukuthi
singanani
imali iyatholakala ngabe usuyifune imali yakho. Ungakwazi ukuthi le ungene uNokuzane personal office yakho uthi get help. Angithi ekuqaleni kade usajoyina uthe provide help. You want to provide i-help kwabanye abantu, you want to funa ukusiza abanye abantu. Masufuna usuyifuna-ke imali yakho uthi get help. Siyakweluleka futhi lakwa-Triple M uthi ungayihlalisa imali yakho izibe amabhiliyoni lakwa-Triple M. Wothi nje masubona ukuthi imali yakho si-right sikhule kahle. Mhlawumbe kade usukwazi uku-achieve le kwanto ofuna uku-achieve, then take your money. Khona ngale sikhathi uthatha imali yakho ngithi suzothi get help. Abanye abantu abasohlwini abafuna ukungena, abafuna ukuthi provide help, bayakwazi ukuthi bangene. Ngale sikhathi wena usuthe get help, hhayi ingahlali kakhulu imali yakho ize yona ingaze yona kahle. Quando você não usa? Você qual usa?
Tem o Skype, Skype, ninguém anda no Skype.
O Skype. O telefone é com o G, o telefone é o azul, o bem, o Skype é o azul, o create o Skype name, o Skype name, o Skype. E agora?